Akhona mawena.
Yebo ukhona.
Ngicela ningicelele.
Ngaziwa ngeingane nje kushuthi ngiyinhlamba kahle kahle.
Angizwani nomuntu owenza into ebheke eceleni. Inini kumele ukuthi ngikwazi ukuthi nimdonze ngendlebe umntwana.
Themba lami angikwazi ke nami ukuthi ngingaqhubeka ngilobole abazali bami bengaganene.
Kanti sengingamaqhinga akho lawo asebenzisayo.
Hayibo.
Journey Kwazulu with Kings of Maskandi every Wednesday at 8 exclusive on Mzansi Magic.